ibuka ibyimana yakoze tekereza
Yeah.
abantu bange bebanguse nibazi batongura obutya muze mugenda mugirara mugaruke mucecese takuzina butushe abana museke
Uh-huh.